tiele kufutshane nedolophu yasematatela sizothetha ke nogogo oneminyaka engamashumi asixhenxe anethoba njengoba nimbona ezihambela uhamba kanje ngoku ngohlobo ahamba ngalo kunzima kuye uhlobo ahamba ngalo uhamba ngohlobo ahamba ngalo ke kodwa ke kunesinye istori ngaye esithanda ukumphatha kakubi ngolusuku lenkululeko namhlanje uphathe kakubi kakhulu ungahlala gogo sizokwazi ukuncokola sobabini uhlale nje ukhululeke uhlale nje ukhululeke ngugogo ke wakwamafunda lo apha eward 6 eZwelitsha kule ndawo yasemadatiel gogo masikubulise sikwamkela
molweni tata
Gogo okokuqala masithethe ngosuku lanamhlanje ngumhla wamashumi amabini anesixhenxe owaziwa ke njengosuku lwenkululeko apha eMzantsi Afrika. Ingaba wena uziva njani ukuqala nje ngolu suku singekayi kwizinto ezininzi?
Olu suku lwanamhlanje luhle lona kodwa aluluhlanga kum kuba ngithole ukuhlupheka kakhulu inkululeko ifika nje ngoku. Ifike inkululeko sonwaba sathi sawuthola ukuphumla ngoku asikutholi ukuphumla kule nkululeko ekhona
alright gogo asikutholi ukuphumla make sijongise apha kuwe yintoni ekwenza uba awunokufumana ukuphumla gogo
andikufumani ukuphumla siyaleqwa ngala masela la masela asilali athatha inkomo zethu bayangena bafike bameminyango badhula umntu ngoku hayi ndithi mandizibike ngoba mna ndigugile ezinkomo abafuna ukuthatha mna ndingumntu wesiko njengoba nindibona ndingumntu wesiko ndenza amasiko ngoku ezinkomo mabezithatha nebhokwe ndiza kuphila yini kudala bangiqedile kudala bezithatha abazuqala ngoku
Xa uthi kudala gogo bezithatha ikwenza intliziyo ebuhlungu le nto baqale nini ukuzithatha okanye sezingaphi imfuyo yakho mhlawumbi eseyihambile ngamasela
uqale kwakuhamba i-55 yebhokhwe ngala masela kwaphinda kwazokuhamba iinkomo ezi-8 ngala masela azikho kwaphinda kwazokuhamba iibhokwe eziyi-20 ngala masela asikutholi ukuphumla kodwa inkululeko ikhona sasithembile sithi ngenkululeko sawuthola ukuphumla
gogo bafika nini ukuzothatha ezinkomo bafika xeshani
bafika ngo-9 siyahlala ngo-9 babona uba siyababona bafuna ukungena pha egeyithini sikhanyise lo mbane pha esiwubeke ifake ngaphandle sikhanyisela bona babaleke batheke ngoku kusuka bandifowunela bathi hayi wena gogo inkomo zakho zizozithatha bafowuneka i-4 bathi awuzuzenela zizozithatha iinkomo zakho yabe ke ngoku bethi bezothatha iinkomo andilali ndichithika ndiphume ngaphandle ndinjalo bathi abantu hayi suphuma xele babazithathe ndithi ndixolele ukufa kulungile mabe ndibulalela into yam mabandibulale
Gogo ndiyeva into yoba awulali nyhani uke ukrobe nangefestile ujonge esibayeni.
Ndiyakroba ngefestile ndijonge esibayeni. Ndibona uba pha bakhona abangapha emva kwesibaya. Abanye bam egeyithini, abanye bam emva kwesibaya. Kuthe ngenye imini bafike basika izinke emva kwesibaya baqhawula idrati. Kodwa abadanga bade babe bayangena ngalo mini ngoba idrati le izinke lelakhala lathi walikhala izinke lithi rhudlurhudlu ndaphuma nabantwanyana bam abancinci ndaphuma ngaphandle izizukulu ndayokroba ndiyazincama ndiyesibayeni ngoba ndiyazi ukuthi bayithatha yonke kudala bendiqeda bayithatha yonke le mfuyo bakushiwe nanto esibayeni kuthe ngale mini bendiphume ngayo babe bedubula omnye umfana apha ngezantsi bathatha zenkomo zakhe zimukile nanamhlanje
bamdubule bambulala gogo kanye ulimali
abambulalanga walimali imbumbulo yathatha yathatha apha esuswini yathwebula inyama
lo mntu othetha ngayo ungathi ngumakhelwana wakho
ngumakhelwane wam lo mthetha ngaye ukhona apha ngezantsi ngumakhelwane
gogo enye ingxaki ojongene nayo utata wakwakho naye uyagula
uyagula utata wakwam egula nje utata wakwam uphelelwa ngamandla mthetho wakhona iseke mdala iminyaka ikhambile ngoku yena noba ungapha endlini ungafika kuye pha endlini uzafika ethetha nje kodwa kunzima konokuhamba
awunayo omnye umuntu okugadileyo ke ngoku apha ekhaya uzigadile wena
ndizigadile apha ekhaya anamntu ondigadile
koku kwebiwa kwemfuyo amapolisa athini gogo
heyi andizange ndike ndiye nasemaluthi emapoliseni andifuni ukuthetha amanga ngoba kudala zithathwa sisiya zingabuyi ke ngoku bese ndizinikezela uba uba bandibulala mabandibulale ndife ndifele imfuyo yam
gogo awonwabanga yile nto uyithethayo
andonwabanga ndibuhlungu ngoku into yabandithetha ndibuhlungu ngoku andonwabanga ukuthi sithi sithole inkululeko kanti sithole ukuthi masizothutyulwa ngamasela athatha iinkomo zethu la masela athuma abantwana ngoku kuvulela abantwana esibayeni bathatha abantwana balapha ube ngabo abaye sibabone sibazi babaleke ngabo abakhupha iinkomo zabantu esibayeni imizela apha miningi eseyithathiwe iinkomo apha sekusele imizi embalwa engathathwanga inkomo nakho kukulwa kuba umane ukhanyisa loo nto bethuzwile loo nto uphume ukhwaze ngaphandle ukhwaze abantu
xa nixoxa gogo ezinkundleni komkhulu nithini ngale nto
ayikaxoxa ayikasixoxo ke komkhulu andifuni ukuthetha amanga kodwa ke nditshilo ukuthi heyi asilali ngamasela apha ndiyibikile loo nto kodwa kuyoxoxa asikaxoxi
urhalela uba urhulumente angenzani gogo ngayo yonke le nto
akasibheki urhulumente kaloku sithembe yena asinalo themba limbi ngaphandle kwakhe akasikhangeli urhulumente uba kufala masini thina ezibozi ezikuhamba kanzima esezigugile zizodlala amasana ngamasana kaloku la esidlala wona imoto ezidlula apha zigijimi mhla beza befikile uzava ngesigadle sirhuqa itrailer wazi bakulalwa namhlanje eso sigadla salandela imoto ezintathu ziyi-3 andilali ndilale mina kwentenetsha bafuka ngo-9 babone ukuthi uhleli bahlale yazi ukuthi ngo-12 bangena kanjani ngo-12:1 hawu kuyafiwa ngelo xesha ngoku nalo mfana bamdubule ngelo xesha lika-1
ya gogo ibuhlungu le nto abantwana babenzana nabo babazukulu okanye
bancinci basebancinci kodwa bayazama nabo bangiphuma ndiyakhwaza
nikhwaza nje into eningayazi buncedo lizovela
athi lasi ubuncedo lizavela phi ngoba kuthi ngenhlahla ngibona abantu amakhelwane aba banenkomo bagijime ngicofe nefoni ngibone sebefika bezigcwala ebaleni
ya nguye ke lowo ugogo umafunda ulapha ke eZwelitsha kuward 6 kufutshana nedolophu yasematatiyela andazi ke kholigwam noba unomntu orhala uyibuza na uright yinto ayichazayo ke bethunana niyambona ugogo mdala umdala ugogo ingxaki ke abantu abadala abahlangana nazo kule minyaka apha eMzantsi Afrika zingxaki zokuphathwa kakubi ngabantwana babo bedlwengulwa bebulawa ngoku kukhole ithethwa ngugogo yomcimbi wamasela wokwebiwa kwemfuyo kwidolophu yasematatiyela uthi ke akalali ebusuku evele efestile nekrobile phaa ukuba ingabakho mntu uzothi athathe imfuyo yakhe na gogo kodwa ke ebutheni bakho ubuphi kade uphila ngantoni
ebutheni bam inkomo ezizona bezikhona ima umbona ndisila ndidla ukudla kwaphantsi ndilime emasemini ndilime amabele ndilime umbona ngoku elethuba alisekho ke ngoku sendibheke kule mfuyo uba ndizodla yona
ingxelo yakhe ke ugogo leyo bethunane ekhwaza isitsho into kokuba noko Nangona abanye abantu bona be celebrate usuku lwenkululeko kodwa yena akayiboni ngolohlobo ubona engcunqutheka ngokuya iminyaka.